pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu Crazy Buses yakubweretsera mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre yakupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndi bwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Blantyre yakupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndi bwana 28,000 kwacha kuchoka ku Blantyre yakupita ku Msusu akulu 32,500 kwacha ndipoana 25,000 kwacha return ticket akulu 60,000 kwacha ndipoana 47,000 kwacha kuchoka ku Msusu kupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndipoana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Msusu kupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndipoana 25,000 kwacha mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022 ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina tangu imbani foni pa nambala iyi 0886 780 355 Crazy Buses miles of smiles to your destination.
Nimechoka kumuchuma lawe. Obwande mukuti chanzi?
Achimwene. Mulandire mono kuchokera kwa ifa bale ano kuno kwanu kunyasawande. Dziko lija linka khanka kandi uchikalikale. Mpaka napano ndimanena kuti kodi nka kandi uchiwo. Ndiye unkakha pati pati. Chifukwa moto umene tikuona makadali pano. Anthu akamakamba za nka kandi uchi ndisaname. Ndimakhalabe munthu odabwitsika kwambiri. Munthu ndi kuyamika kumwamba chifukwa kwatiro lanso kuti tikhale ndi moyo mu tsiku la lero. Komanso mundilole ndiyamikire kwambiri basi zotsogola zija za Khweze kamba kuti gulira sositamu pa tsiku la lero. Kukhweze basezi paja ndakhani umakamba nkhani yabwino kwambiri yokhudza basi ya Blantyre ya Mangochi. Nkhani ija yapsa tsopano basi ya pakati pa Blantyre ni Mangochi ikuyamba lachisanu lomwera chimwene loweruka komanso la Mulungu. Kunyamuka ku Blantyre nthawi ya 8 koloko mmawa kupita ku Mangochi. Inaso kuchoka ku Mangochi nthawi ya 2:30 masana kupita ku Blantyre. Kodi nkhani zabwino zingapose pamenepa? Apa sindiye poyenera kuphulitsa makombola paja pamenepa? Ndikudziwa mungozifunsa kuti kodi obwande kwanuko ku dziko la kukha mkaka ndi uchi kuli ndiye nkhani zokhudza katangale ndi ziphuphu zikuyenda bwanji? Ndikudziwa pasi pa mtima mukufuna mudziwe kuti koma abale Marita the pangolini akadalipobe kumeneko wade khatu kodi koma zinthu zochitika? Ish, achimwene momujatu ndakambirani kale muja pachatu ndakambapo kuti nyasalande wathuyo ndi dziko la mamafia amwene zimenezi osamayiwalayi mmene timayendetsera zinthu zathu amwene simungakhulupirire mavuvu amene adabwera nawo pa ngolini wathu pa nkhani zothana ndi katangala amwene simungakhulupirire mavuvu onse aja anatha nyasalande anakonza ndipo sanangokonzayi koma anawotcherera mwamva ino panopa ku nkhani ya nkhondo limbana ndi katangale kwathu kuno kuli zii paibe pochi kuchitikayi nkhani zikamamveka za katangale ndiye kuti ndi zomwe zija zaja opanda maina aja nkhani ngati zoti ayi iwowa amandira malipiro a uphunzitsi chonsecho anali atasiya uphunzitsi ndikuyamba kupanga zina otero ndiye kumakhala nkhani zawo kuthamangitsa kwa basi mafailo mpaka nakalowe basi amachita za umbava tili mu chaka chachitatu cha the pangolini koma monga munthu adakambira muja achimwene kupanda kusamala ayi ndithu achokeramo chabe wakumana nawo mamafia amwene maninja apa nyasalande nkhani zakatangale ndikumamveka ndithu komatu koma auje ninso auje apanga zakatangale anthu ndikugwidwa ndithu ndikumangidwa maina hao ndikudetsedwa kuti koma uja mapanga zakatangale oweruza mmakwalalamo komaso ammakina nchezo ndikuweruza kale kuti timadziwa ife amene wakuba basi koma mwene zaka zitatu ko ofufuza kuti akadafufuzabe nkhani ndikumadzioneka kuti iye tukoma komwe ikuloweraako tingofuna kuraitsanapo chiuma cha nkhani komanso mathero ake sakulongosokayi achimwene ndimakamba nthawi zina zake ngati munthu wobalalika komabe ndikumadziona kuti nkhondo limbana ndikatangale kwathu kuno ndiyovuta mwene pena pake timadzangonamizanapo koma pasi pa mtima chilungamo timachidziwa inalipo nthawi imene anthu amangotengedwa ayi auje tawamanga tiwaganizira kuti amapanga zakatangale basi inaliponso nthawi imene tidalankhulapo kuti bwanji anthuwa asanafike ponjatidwa tidzikhala kuti tafufuza kayi bwinobwino ndipo takonzeka kwambiri kuti apa tindithamakitse nkhani zawo tidayanenapo kuti pena pake mmene tumachitira zinthu zathu zimadzangoneka ngati tikungofuna kuchititsa kaguni anthu ena ake basi nkhani zambirimbiri anthu oyipitsidweraso mbiri ampirimpiri ena tikukamba pano achimwene ndi malova ntchito zawo zinatha nayimitsidwa koma nkhani zawo zosatha kumangodabwanso tikoma kodi akuluakulu kumene tikupita kumwa tizitha lero lino kamva kuti katundutu wa satana akuoneka kuti amuta aya amwene zioneka kuti za satanazi zidatchuka zija tsogolo ake ndiye kuoneka kuti ulibekoyi tikumakhala anthu owawidwa mtima kwabasi tikumadzikukuda chifuwa alipo anthu ochuluka kwambiri amene analipa mndandanda wa satana maina ochuluka kwambiri amene ankatchulidwa ayi anthu 72 akukhuzidwa ndi nkhani za satanazi zija tinkanena zija zomati bwanji tisiyekayi izizi zoti nkhondo limbana ndikatangale koma kumachita kunenelera ngati mpira pamene pacha tikuona obwande obwande ankachita zakatangale ndiye tikufuna tikawagwire ndiye tsiku lodzawagwira obwandelo kuchita kuchalira anthu kubwera ngati akudzagwira mbava yotchuka kwambiri mapolisa akuchita kubwera atadzikungula kuunga mpholopolo paliponse mabomba otsokhetsa misodzi komanso zikwanje kupangira kuti mwina mwakeyo ubwanta sawo akhoza kukaganiza zothawa tikawakhape nacho chikwanje tinadandaulapo nthawi ina ake koma monga ndi umbuli bwathubu anthu sanazitengerepoyi tidadandaulapo kuti mabwana bwanji ngati pali nkhani zokhudzana ndi zolimbana ndi khalidwe lonyasa lakatangale bwanji tidziyamba kaye talondola nkhani imodzi chidwi chathu chonse kuchika pa nkhani imeneyo mpaka natifike nayo pamalecheleche ayi ndithu nzeru za ubwande nzoperewera ndiye nkhani makhalatu yoyamba nkhani iyi kenaka ayi komanso kuliyo ayi komanso ya uchacha tinayo nayo tini nkhani zambirimpiri kwathu kuno koma mpakana pano mtundu wake weniweni sumadziwika amwene chigwirikititu zonse zoyenera kuchitika ndiye zachitika ayi koma abungwe ndalama ndiye zikumachepa zikumawavuta apatse ndalama chonde okay ndalama za nkhani zinayikidwa m'malo mpaka nakufika ponena kuti ayi anthu watu malamulo ndamenenso akuwapinja bwanji tikonzeso malamulowa mpaka na ndithu kudasinthwa malamulo kuti abasi mukafuna kupanga zakatangale musachitenso kukafunsa chilolezo kwa wina wake mudzikango munjata munthu basi sitiliti mphamvu zimene zitakupatsani ayi koma tikudandaula ifeyo chiwerengero cha anthu ndichochepa ndiye timati mutiwonjezere ayi ndithu anthu antchito nkulembedwanso ochuluka komabe chetecheta amwene ayi koma kwathu kuno kafukufuku ujeni kukufunika mabwalo za milandu ochuluka ongona za milandu yakatangale ndi ziphuphu basi komanso kusakazika kwa chuma chathu zimenezo ndikuchitika ndithu mabwalo oona za milandu yakatangale kapena kusakazika kwa chuma ndikukhazikisidwa ndithu anthu nkusankhidwa kupita ku mabwalowo kuti akakhala oweruza kumeneko kulumbiritsidwa bwinobwino koma amwene kuli zii kumada bwano tikoma ndiye ifeyo no nkhani zake zimakhala bwanji kwenikweni pano nkhani zimene zayambika kumeneko ndizoti ayi obwande ucheni nkhani zakatangale ndizovuta kwabasi zophweka ayi ndiyeni kuti tanino tisiye mwina kapena kupanga za zimenezi kapena timangowamvere chisoni makosana amene ena ntchito zawo zidatha atatchuludwa kuti amapanga zakatangale koma mpakana pano nkhani zawo zikadakambidwabe sizinatheyi pena pake dziko lathu ndi lokondera chimwene ena maina awo anayipa kwabasi chifukwa choti akuwaganizira kuti angapanga zakatangale ena pomwepo zikumatheka ndithu zawo zonse kubwezeredwanso akuti situona po buyo nobankhani imeneyi yakatangale ndi basi tangukaza kuti tiwabwezeretse tibwezeretse mtendere wawo ena atu pomwepo akuyenda abe ndi mabelo mthumba pena pake zinthu zathu tikumazikonza bwanji satana loko ndi tsiku limodzi lomwe sanadzapondeko ubwalo lathu za milandu tingoti timangomutchula koma nkhani zenezene zoti timupake nazo ndiye mpakana pano kuli zii koma pali anthu ochuluka amene goli likadali mkhosi mwawo pa nkhani za mkuluyu satana ndiye tipitirizebe kodi kapena ifeyo ubwanta safe ndife akuchikamwa koma tisaname ya aya ayi mamafiya akunyasalande ndende aja tinkaonera mafilimu akalekale aja achimwene mafiya versus ninja ase baman upezeka ni madzama ndimwi pakhosi pakulakasa amwene aja adapita ku maembase kalekale aja munthawi ya mtambo mtambo chonde mabwana alipirireni munthu uja adanyamulira katundu uja awanetse kulandira katundu wawo chonde sizoonayi tikuzunzatu zinthu za moyo dzaka mpakana dzitatu anthu asanapezebe katundu wawo ayi ayi
ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda kunyasalande sungamvetse